sinywa inzoga mu gikoma akora nka tumba n'amarindazi iyo niboneye amafaranga ibi bakora bateka n'igikoma nkaba ari cyo ninywera naho ibyo byose by'amayoga pana sinywa inzoga mu gikoma akora nka tumba n'amarindazi iyo niboneye amafaranga ibi bakora bateka n'igikoma nkaba ari cyo ninywera naho ibyo byose by'amayoga.